zote haungezipata.
Pole pole kaka.
Lakini kaka, hayo si ya kuongea sahihi.
Nimemwambia tuite tuktuk, anasema anabeba mgonjwa. Angalia sasa ameangusha mgonjwa.
Ita tuktuk sasa.
Hello.
Nipe maji ya kunywa.
Jo harakisha bwana, bwana harakisha niko na wagonjwa wawili tena sasa. Harakisha, harakisha na tuktuk.